Rĩrĩa rĩothe mũndũ anakorwo agĩcera mwena wa Nyeri nĩonaga nĩahĩtũkagĩra harĩa Sagana na nĩonaga go down iria cia Joke Simular Gai Mokola noi Wa Joke Ya Nevi Chome Nevi Nevi Let's have you Chome Ya Ah, tell me Kehuta. Let's have you already. That's a task.